muri umwakeye kazi n'abanyitwa ni Jimbele Dieudonne karibu kuri Ukuri Kwanone podcast EP6 asha EP6 turazilembeje kuri mushasha ntubagire kugira subscribe like comment maze urungikire mugenza we kubera bazi ibintu byisi si ngombwa ubyigumye nubihe n'abandi ubyereka abandi kugira ibintu bimere neza rero no munsi urabona ningene ndambaye no munsi ngomba ko tuyaga ku bintu bijanye n'amafaranga urayakunda ndayakunda nta muntu ku isi atakunda amahera twese turayakunda nuwo kugira ngo ati ntayakunda azoba kubesha rero ntatevye tuyaga amahera cyane cyane kugwaruka abajene bakiri bato kubera nibone batazi ingene bashobora kwitwararika ku bintu bijyanye n'amahera mugane hari ababishoboye nayo utabishoboye iyi video ntigucike birabe kushika guhera ku mwanzo gushika ku mwisho kubera byinshi biraza kugufasha nk'uko nanjye biriko biramfasha ego rero inge dutangure kino kiganiro All right, Menya amahera icyaricyo bwa mbere na mbere umuntu uwo ari we wese akwiye kwibaza amahera ni iki amahera ni iki iyo umaze kumenya icyo kintu aho umaze kwishyura icyo kibazo utahura ibintu byose ukwiye gutahura rero inyishu ku icyo kibazo ngo amahera ni iki ni amahera ni igikoresho ego ni ibintu uzi ndazi ni igikoresho mugane naho umenya ko ari igikoresho hari abantu benshi batagikoresha amahera ni igikoresho naho ukigumya kitari ko kirakora urumva urahomba arahera mugani igikoresho cyagenerewe gukoreshwa amahera ari igikoresho ni kumenya ngene washobora gukoreshwa mu buzima bwawe mugani ubwa mbere na mbere kugira ugikoreshe kuye gutahura ibintu muri wewe aho biri impande yawe yo mu buzima bwawe bitwara amahera bituma icyo gikoresho ugikoresha kandi ugasanga uri kura gikoresha nabi rero hari ibintu usanga uri kuragura bitakenewe hariho ahantu usanga uri kuragenda hatakenewe hariho nk'abantu bakunda kwirira amaswingi nk'abantu bakunda kwirira amaswingi usanga bitakenewe mvuga ngo ati nk'umuntu akunda kwigira muri resitora kira misi ahebye ni misi ibiri arashobora gusavinga ayo mahera akazashyira mu icyo gikoresho cyitwa asset asset ni ikintu cy'ikintu ushobora kuronka kitamanuka agaciro agaciro ahubwo gatera kaduga ni ibintu bike ushobora kugira agaciro k'icyo kintu kigume kiduga urumva icyo ko wakoresheje amahera kigume kiduga mugani biriho ni ibintu byinshi ushobora gukora hari aba buying ama stock ni ibintu bagira ku ma online mugani hariho n'abandi bashobora kugura ikintu kugira icyo kintu kizomwungukire rero uraraba kiga kugira utahure rero bwa mbere na mbere utahura ibintu bigutwara amahera ibyo aribyo namba wakunda kwigurira uturato twiza gabanya kunda kwisohokera gabanya kunda kwinezereza kira misi ugenda kuraba sinema gabanya mugani na jara rero uca umwanya ntagenda kuraba sinema anzogenda gabanya kubera hari ibintu bitakenewe n'ibyo bintu bafitwa liability ibintu bitwara amahera bitagufasha na kimwe urumva ibintu nyine bitwara amahera n'ibyo bintu umanza kubimenya kubera ayo mahera urazi ko ari gikoresha uburi kuragikoresha nabi gasanga amahera guheranye kandi wari ufise ibintu bikomakomeye wari gukora wari gukoresha kwa ayo mahera aho wari gukorera gukora kwa ayo mahera mugano ugasanga wayakoresheje nabi urumva ngaho bawihenze rero ni kumenya asset ibyo bintu byo ari byo ushobora kugura kugira bidaca agaciro ahubwo agaciro kavyo kaguma kaduga ibihe bidashira mugani ibihe birashira mugani ibihe birebire okay investment ikindi nacyo ni investment investment nicyo kimwe na asset kubera ni ikintu ushyiramo kugira uzokunguke mu minsi iri imbere imyaka iri imbere mu mezi ari imbere nicyo kintu ukwiye kukimenya icyo ari cyo kugira ushyiramo cya gikoresho cyawe cy'amahera kugira uzokunguke mu minsi iri imbere ashobora kugira ibintu byinshi kwa ni ibintu byinshi biriho umurashobora gukoresha just ndabidoma ko ndabidome ko mugani biriho byo bintu ushobora kugira ku investinga kugira wunguke ashobora ku investinga ku muntu afise nk'ibintu bagomba gukoroka mu investing ukamufasha kwa n'umundi wari kuyatwara ku kuyakoresha mu bintu nyene bitaza ntibize mugani yamuhaye uwo muntu akazoya kungukira ukaronka amahera yawe mugo buryo kandi yarungucu urumva nikoresha wakoresheje ibira ni ibintu kuye kumenya expenses ibintu bitwara amahera vya rivyo na income rero umenya income yawe amahera winjiza yariyo ukamenya na expenses ni ibintu bitwara amahera vya rivyo ariyo amabiri nyene bishobora kugufasha kubera maze kumenya amahera winjiza ukamenya na amahera atwara ivyo bintu ucumenya ningene ashobora gukoresha amahera cyangwa ikoresho kuyakoresha mu bindi bintu bitaza ntibize hanyuma ugasanga ya mahera yawe yaheze mugani ubimenye ibyo ibintu bibiri urashobora kumenya ngene ayasigaye ushobora kuya investinga ukashyira mu bikorwa bishobora kukungukira kandi bikakungukira neza kubera hanyuma maze kuriha amabiri hari aho amahera usanga usigaranye ajya amahera yawe usanga usagaranye ari umuntu acaga na kwigura utuntu kandi utu tuntu ntiyari adukeneye mugani aratuguze amahera aragiye mugani yakadushira mu tundi tuntu twari kumungukira akatugumya ngaho akazoteranya kugira tuzogere tuzobe twiza kugira tuzobe twishye hanyuma twungukire mu bindi bintu byari kumufasha nari ni kumenya ibyo bintu menya amahera kari igikoresho uragikoresha umenya ibintu bitwara amahera vya ibintu bitwara amahera vya rivyo ningene ushobora ku investinga ayo mahera agakora ku bintu byunguka kubera amahera ni kintu ushobora gukoresha ni gikoresho ukoresha kikiyungura kikiyongera muri cyo sinzi ko ndabivuze neza mugani ndibaza ndabivuze neza ashobora kwandika ngaho ko ngaho muri comment ko ndabivuze neza rero rwaruka n'ubwone usanga ruko rafata amahera nkuko ari gikoresho gisanzwe barazi ko ari gikoresho mugani ugasanga bari kwagifata bisanzwe bakoresha mu bintu bidakenewe ntibize kandi bashobora gukora ibintu bishobora kubafasha mu buzima rero kumenya igikoresho cyo ari cyo kamenya ningana ushobora gukoresha bashobora kugufasha kabika kandi ukunguka mw'ubwo buryo karonka n'ibindi bikoresho byinshi kugira ubuzima bwawe bumere neza rero wari umujene ukunda kwisohokera n'abademu kira minsi aho ugasanga uri umujene akunda kwiryoherwa akunda kwigurira uduhuzu twiza kira minsi urumva ni kugabanya kubera ibyo bintu biriko biragusubiza hasi biriko biratuma ikoresho cyawe utagikoresha neza kandi waronka icyo gikoresho kandi ugashobora no kucungukiramo uburyo uravye hirya na hirya urashobora kumenya ingene ibintu ushobora kubigenza kugira ibintu bigende neza ukwiye kumenya amahera cyari icyo ningana ushobora gukoresha utahuye ibintu bitwara amahera ukabigabanya kubera hari bimwe bimwe usanga bidakenewe ibintu ushobora gukora ushobora kukungukira amahera bitata agaciro ahubwo agaciro gatera kiyongera kandi ukamenya ingene ibintu bitwara amahera cyane cyane nyamara amabiri ukamenya ngene wo bifata ku murongo kugira umenye niyo waronka ijya income ajya amahera aza ngene ushobora kuyagabanagabanya ukaronka nayasigaye ukacuronka yasigaye ukaca uyashyira mu kintu cunguka nayo bari make urashobora kurindira atari make ari menshi naho urashobora gushyira mu icyo kintu kazokungukira mu buzima ni ibintu biri simple mugani bigoye gukora kubera burya twese turagomba kunezerwa urose amahera tugomba kuyakoresha ni gikoresho nyine ukoresha n'ingugana n'ingugwa utacigiye ko usanga no guhomba wahombye aho ugasanga na ya bill wari ufise ikugoye kuriha kandi amahera wari wayarose naye no kumenya amahera icyo ari cyo kakurikiza ubwo buryo kugira nawe wunguke mu buzima twese tugomba kunguka twese twifuza ubuzima bwiza rero ni kumenya ngene wakoresha icyo gikoresho kugira ubuzima bwawe bubandanye neza rero umunsi agapakasi karako ntibagire kugira subscribe hariho n'amavideo maze gukora genda uyarabe mashasha n'ibindi bintu bishasha bimaze zakui channel Theodone ND nungu mizi video zirungu kila mugenza wana wanyala shobara kuziraba shobara kumenya ukuri kwa none shobara kumenya ngene yoshobara gusavinga no gukoresha kicanye namahera nabonye nagashika kuvyagomba gushika ko muzima bwiwe rero nsubiyemo ni kumenya amahera cyari ico twavuze ni gikoresho kumenya ibintu bitwara amahera abari gusohoka ni kugabanya ari kuguru ibintu bitakeneye ni kugabanya kamenya expenses ibintu ya mabiri vya bintu bikenewe kurihwa kira minsi pana kira minsi kira kwezi ukamenya hakiri kare ajya sigaye ukaya investinga ukayaguramo mu kintu cyitwa asset ari kintu gifise akamaro gitata agaciro hubwa agaciro cha cyo kintu gitara kiduga kazokunguka ni ibintu byinshi ushobora gukora ushobora gufasha mu buzima gusa no gutora umwanya ukavyumvira ukavyiga ko kubera jewe sindu mware mu bibintu ni apenye ni ibintu byivyumviro byanje rero ugomba kubimenya ko ni kugira amasomo yawe ni kwiga kuvyiga ko ku mwanya wawe hanyuma kazotera imbere aka video karako zwabona niyo twabonana.